Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Abakhalelwe ngamasongo kaSigonyela abasolwa bani abebebamba inkunzi eRedcliffe kwaZulu Natal scrapyard namhlanje ekuseni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi elanibola khona le video. Uma ngoqala isijwayelele elikhasi wamwelekela igama lami ngisibonga konke wakandanda mothanda ongangibeza intatheli ekaYouTube. Bagcine ngokukhalelwa amasongo kaSigonyela abasolwa bani abebezama ukubamba inkunzi eScrapyard behlome ngeSibhamu. Ngokusho okomthombo sibonele kube ukuthi abasolwa abahlanu bafika eScrapyard maqede babamba inkunzi babe sebeshaya bechitha nemali. Kuthe mabephuma babe sebezithela phekwa ama metro police nokuyila abavulele khona ngenhlamvu ukuze bengaboshwa. Umunye wabahlali besefonela i-backup yezosizo liphuthuma i-reaction unit South Africa nefike ngokukhulu ukusheshsha. Abasolwa babe sebecela empunzini. I-metro police kanye ne-reaction unit South Africa babe sebesebenzisana ngokukhulu ukusheshsha nokuyila abahuphe khona abasolwa. Umsolo wokuqala ubanjwe ebaleka ngohlobo lemonto iToyota Verso. Wesibili ubanjwe baleka naye esasebangeni nje elingango 200 meters. Abanye babanjwe sebecashile ndawo thizeni lapho kuphume khona ohlula amaphoyisa aseverelem ne-reaction unit South Africa kanye ne-metro babanjwa babe sebekhalelwa ngamasongo kaSigonyela. Omunye wabasola kube ukuthi ubesanda nakudedelwa ngeparole nyakenye emva Omunye wabasolwa kubuye ukuthi besanda nakhishwa ngeparole ngonyaka ophelile emva kokudonsa isigwebo sakhe ngecala lokubulala. Abantu basijabulela kakhulu isenzo samaphoyisa. Bafethu ke lezi indaba ezijabulisa abaningi. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.